swapa fonu so. Ocha bredu swapa fonu so. Aya wodi frisuro. Yebetumi ayo. Swap for new soul.
To me.